kuaminiwa, unatema bigiki wakaranga za kuonyesha, najua mwanamke akipenda I do a one-up cake, you pay now.